ya njia ya paradiso. Mwisho wao ni jehanamu.
You don't know what you're talking about. You can all go to hell.
Wait a minute. That's the...
Kifo, for what? For now to Zuiya. Wacha wawe toleo ya damu ya njia za tu. Wawe!